Radio Pubblica Africaine. Radio Pubblica Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mushikizwa na Marie-Ange Irakoze.
Ndabaramukije nchuti namwe bakunzi b'iradio RPI ijwi ry'abanyagihugu makuru mu Kirundi yo kuri wa kabiri igenekerezo rya 2008 ruheshe umwaka w'2022 agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abakozi bo kubitaro kwa Kalede bariyamiriza ifungwa rya bagenzi babo aho babandanya kwagiriza umukoresha wabo kuba ari nyuma yako gatotezo. Murano makuru muraza gukurikira umwiwezo w'umwe mu bahinga mu by'ubutunzi avuga ko atagihugu na kimwe cyo mu karere cyategekanije kongereza amafaranga azokwinjira mu kigega ku rugero rurenze nk'u Burundi. Andre Nikwigize asigura ko iyongererezwa ry'amatagisi ku bidandazwa vya nkenegwa bishobora kunyura ubukene bw'abanyagihugu. Impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi y'Induta mu gihugu cya Tanzania baratewe umutima uhagaze n'ibibazo bari kubarabazwa kubijanye no gutahukanwa ku nguvu mu mpera z'ano makuru muraza kubikurikira. Aya n'ayandi ni mukanyi sase cyangwa ikazi. Dasubiye kubaramutsa duhere mu gisata cy'umutekano. Kuva kuri uyu wa mbere ingabo z'u Burundi ziri mu gikorwa cyo kugarukana amaro n'umutekano mu gihugu cya Somalia zarasubiriye igikorwa cyo kurondera ibisigarira by'abasoda basize ubuzima mu gitero cy'Isel Baraf ku kirindiro cy'abasoda b'Abarundi. Kuri uyu wa mbere barashoboye kuronka ibisigarira by'abasoda bane, ni igikorwa cyabandanije no kuri uyu wa kabiri. Ico gikorwa ariko nticoroheye izo ngabo kuko ako karere gashingagiwemo ibisasu bita mine mu rurimi rw'Igifaransa. Tubibutse ko igitero cyo kuwa gatatu rusama uyu mwaka cyahitanye abasoda b'Abarundi barenga 30. Ibiziga byari bimaze kuboneka imbere yaho bikaba ari indwi. Ku mugwa mukuru w'ubutunzi naho havugwa ubusuma bw'ijoro mu mabarabara buriko burabandanya kuba ndanse mu makartie atandukanye y'igisagara cya Bujumbura. Abanyagihugu baho bavuga ko bambugwa ibyo bafise byose rimwe na rimwe bakanakubitwa hafi yo kwicwa. Ubukene bw'imonogoje mu banyagihugu bukaba aribwo ntandaro y'ubwo busuma. Inkutwe teguriwe na Elvis niyo mwungere.
Amakariki nkagahe iri muri zone Kinama, Mirango iri muri zone Kamenge, hamwe naho zigitoro cy'amabisi benshi bita kuri Gardino niho hagwiriye ubwo busuma bw'ijoro. Abanyagihugu baba muri ayo makariki bavuga ko mu masaha y'ijoro iyo batashe bama bahagaritswe canke bakumva bafashwe mpiri n'abantu batazi iyo bazananye bakabasahura ibyo baba bafise byose. Akenshi na kenshi kuko isoko rya RPA ibimenyesha ngo babatwara amatelefoni, amafaranga n'ibindi bintu by'agaciro baba bafise. Eka ngo no gukubitwa hari aho bakubitwa gushikaho batubwenge. Uyu munyagihugu avuga ko ubwo busuma butanguye kuba ndanse kuvaho hagarikiwe ibikorwa byo kunguruza abantu ku mapikipiki hamwe hamwe mu gisagara cya Bujumbura.
Ibintu bitanguye aho batandukana na moto n'amakenga n'amatokito ku mabarabara bakashyira kuri y'igisagara hamwe bakaduga baniva ku mwaho batakazi bafise ngo bashategerezwa kwirwa bari baramenyereye amafaranga.
Ababa muri ayo makaritsiye agwiriyemwo ubwo busuma basaba leta kupira hasi icyo kibazo ikongereza igipolisi gicungera umutekano muri aya makaritsiye amazi atararenga inkombe.
Yuko ipolisi ategerezwa kwigira cyane kubera barabiko z'amadepite biko tugwa kuko mamaze kudabaraka ashakosha batanu bakinjira mu mazu bagasahura kera n'amakace zose natahe.
Isoko ryacu mu gisagara cya Bujumbura bimenyesha ko bimaze gushika abakubitwa abagata ubwenge bagacikanira mu ibarabara kukubura gitabara, ari nacyo gituma basaba abajeje intwaro n'umutekano guhagurukira icyo kibazo mu maguru mashya.
Evis niyo mwungere tugukengurukire. Ibarabara rya Chaussée d'Uvira ariryo benshi bita Bujumbura Gatumba ribandanya kuzura ko ibirindiro by'abapolisi baka ibiturire uwurenganye wese ari mu muduga abaricako babandanya kwitabariza naho atagikogwa ivyo ngo bihagarare inkuru kateguriwe na Eloge Divin Remesh.
Ibyo birindiro biri ko abapolisi bakibiturire bakongera bagasabiriza barengana bihamaze iminsi itari mike nkuko bishikirizwa n'abaca muri iryo barabara kuva kuri hompwe bita yashanike gushika mu gatumba hari ibirindiro bishika kuri bitandatu muri ibyo ibyemewe n'amategeko nkuko bamwe mu baduha makuru babivuga ngo ntibirenga bibiri abahasha bavuga ko harimo abapolisi bageje kuraba ko mu modoka zimwe zimwe atarimo ibidanazo bya fraude bigiye mu gihugu cya Republika y'Intwaro Sangi ya Kongo hakaba ari abandi bace basuzuma imodoka bigira ko arabaruraji kandi ugatanga na myambari baranga bambaye abo bapolisi rero bagerageza uko bashoboye kugira ntihagire urengana atabafumbatishije ahakunze gushinga ibyo birindiro ni nko hafi ya Home Point ya Shanike kuruzi Mutimbuzi kuruzi Rusizi hamwe n'ibindi birindiro biri muri zone ya Gatumba bamwe mu baca kuri iryo barabara bavuga ko naho bagerageje gusemerera indongozi mu gipolisi zibikosore byabaye iby'ubusa kuko bimaze kugaragara ko arizo nyabuna zibakingira ikibaba mu gihe umukuru w'igihugu yarutse kwiyamiriza abapolisi bo ku kibuga ndege basabiriza amafaranga abo banyagihugu baca kuri iryo barabara basaba nabo ko babijejwe bo bihagurukira
Eloge Divin Remesha tugukengurukire tukira honyene mu gisagara cha Bujumbura ubukene bw'amazi meza bubandanya kuba akayobera bahinga mu bice bimwe bimwe byo mu mazone ya Kanyosha na Musaga muri komine Muha kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abanyagihugu bo muri ivyo bice basaba ko ico kibazo cotorega umuti indwara zifatiye ku isuku rike zitarabiraramo Eloge Kwizera mwidonido
zone Kanyosha iri muri komine Muha neza na neza mu manoko bw'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura abanyagihugu baho na cyane cyane abo kwibarabara ry'umunani muri quartier Gisyo mu gace kari munsi y'isoko yegereye y'iseminisipare ya Kanyosha bamenyesha ko bamaze ikiringo kirenga ukwezi baronswa amazi rimwe mu ndwi naho nyene akaza ijoro yitereye nk'uko byemezwa n'isoko ryacu muri iyo micungararo
Ogo amaza zarimwe mundwi akaje maradi azanina ikhedi nawe na mwijoro mu gicugu bimaze gihe kinini umva ona troche e moi c'est très jour e umva c'est grave no kobye fashe
abanyagihugu bavuga kuja kuvoma amazi ahandi biratwara umwanya munini cyane imwe na rimwe mbere ugasanga banaruhiye ubusa
endo ukwiye buriyani kumakinga nyene abandi kuvoma ku mitwe baca bagenda muri kafutiye ushobora gusanga ahari hariho umusigiti uri haruguru yacu bo basinze ko babigenda sinzi bo solise yafite y'amazi abandi bakagenda mu yandi mamenaje yo mu yandi makafutiye aho bayafite bakavomayo n'ingorane kabisa ntibyoroshe n'ibibazo byinshi harimo abavoma mu nzuzi nyamirumbaka igihe bayabuze ku mabombo aho ashobora kuba yaboneka baca bagenda bamwe mu nzuzi
muri zone Musaga naho nyine ni nko kuko isoko ryacu yemeza ko bashobora kumara indwi irenga batabonye nima mu magomba ibiheza bigatuma bikora ku mazi yo mu nzuzi
ugize imana kaza namwaza mu ijoro naho nyine atahinde na tane mirongo itatu agakasubira akagenda ashobora abantu basigaye bifashisha ajyayo mu myonga nkatwe ku Musaga benshi usanga ari ko bakoresha nka Mbimba cyangwa Muha ese birateye ubwoba amazi no kurira byiza itagize ngo irabe ingene igarukira abanyagihugu bo ku Musaga na za ngwara z'amacinya nakorera
abanyagihugu bo muri utwo duce two mu mazone ya Kanyosha na Musaga basaba ko iyo ngorane y'ubukene bw'amazi meza yotoregwa umuti
Eloge Kwizera mukanya ibivugwa mu gisata cy'agateka kazi na muntu
erupiya
Nkuko nayo babwiye mu ngingo nkuru bamwe mu bakozi bo ku bitaro byitiriwe Umwami Khalede bariyamiriza ifatwa n'ifungwa rya batatu muri bagenzi babo bafashwe n'abakozi biperereza kuri uyu wa mbere mu gihe umwe muri abo bafashwe yatwawe adahawe n'akanya ko gukura umwambaro w'akazi abo bakozi babandanya kwagiriza umukoresha wabo kubari inyuma yako gatotezo Emmanuel Niyungeko mwidonido
Alice Nduwimana yahora arongoye ikigega cyo gufashanya no gutekaniriza akazoza abakozi bo ku bitaro byitiriwe umwami Karede Richard yamuremye icegera ciwe hamwe na Augustin Ndayisenga umunyabigega bafashwe kuri uyu wa mbere n'igipolisi cy'iperereza ry'u Burundi mu gihe bari ku mirimo yabo ya misi yose. Amakuru atangwa na bamwe mu bakozi amenyesha ko Richard yamuremye asanzwe akora mu gisata cyo gusinziriza abagwayi mu gihe bagomba kubagwa yatwawe adahawe na kanya ko guhindura umwambaro wiwe w'akazi. Inyuma yo guhagarika kwa abo bakozi bose uko ari batatu baciye bajanwa mu gipolisi cy'Inyamirama bikwijabe mu gisagara cha Bujumbura. Umwe mu bakozi bo kuri ibyo bitaro byitiriwe umwami Karede avuga ko ibyabaye ari akamaramaza akagiriza umukoresha wabo kuba ari nyuma yihagarikwa y'abo bantu batatu.
Ntitabuye ibintu kuko bibaye mu gihe twaguma dukenerera tuboroga tubona mu mategeko n'uko y'igihugu menda ibi bintu bikorewe muri wa Karede ndabibone ntibabizi ahatuka nakarabiye kwitwa Richard akicwe gusinziriza abagwayi aho yasanzwe mu cyumba ari ku kazi yariko arasinziriza umuntu arafatirwa yambaye impuzu z'akazi. Nibara rero twebwe ibintu kuri turabiyamiriza cyane mu gihe tutazi ikintu umuyobozi ariko aragomba gushika ku stage tubona rero turabona yuko umenga akeneye gutotiza abantu bariya yarabyishimye amira akazi kiwe nako kwiruka kuri abo bantu bo muri icyo kigega.
Amasoko ya radiyo RTA mu gipolisi cy'Inyamirama bikwijabe avuga ko Alice Nduwimana yumvirijwe mu masaha y'umugoroba kuri uyu wa mbere nyene mu biro nimero 22 imbere yo kuja kurazwa mu gasho k'ibiro by'igipolisi kigejwe amatohoza BCR mu mfunyapfunyo. Aho ni mu gihe bagenzi we Richard yamuremye hamwe na Augustin Ndayisenga bo baraye bapfungiwe aho nyene kwijabe. Abakozi bo kuri ibyo bitaro byitiriwe umwami Karede baranegura inyifatire y'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi basanze bakukira atajago na rimwe arashikiriza kandi baramwituye kugira torere umuti iyo ngorane mu rwandiko bamurungikiye ku igenekerezo rya 2024 ukwezi guheze kwa Rusama. Mu ruganda rwa radio RPA ntitwashoboye kuronka François Habyarimana arongoye ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi cyo kimwe na muganga Stanislas Hara kandi umuyobozi mukuru w'ibitaro byitiriwe umwami Karede kugira ngo twumve icyo boba babivuga ko
Emmanuel Niyunge ko amakuru ahejeje kudushikira nuko abo bakozi batatu bose bahejeje kumvirizwa baciye barekugwa ubu bakaba bari mu miryango yabo. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda yarayamenyesheje ko abana bo mu ibarabara bazobanza kuronswa inyigisho imbere y'uko basubizwa mu kibano. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere Felix Ngendabanyikwa akaba yasiguye ko gukura burundu abana abagendana ubumuga hamwe n'abakuze basegerereza canke biyerereza mu mabarabara ari gushira mu ngiro umugambi wa leta wo gutorera umuti ico kibazo. Kurikira Felix Ngendabanyikwa n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo gufatana munda.
Muri leta y'u Burundi hariho umugambi bemeje umugambi werekana neza ingene kibazo cy'abana bo mu ibarabara gitezwa gutorera umuti. Twisunze rero ibyashikirije mu nama shikiranganje ku bijyanye n'uwo mugambi rero turiko turashyira mu ngiro iyo porogaramu. Ni nacyo gituma tugira tuti twari dusanzwe tubikorera ko mugabo dushaka yuko dushyirako agasunuzo. Ntibyumvikana yuko mu gihugu cyikukiye buca duhimbaza imyaka 60 dushobora gushishikara kubandanya tubona abantu basegereza mu ibarabara na cyane cyane mu bisagara. Nakera abantu barakena mugabo bakeneye ntibaca baja mu ibarabara. Ni nacyo gituma leta yashyizeho ujya munsi mukuru wo gushyigikirana mu kibano kugira ngo tugarukane ako gatima ko twarabonye yuko ko abantu batanguye kuba baca tuntu twanje ugasanga abantu ntibagifashanya. Nicyo gituma rero tugira tuti dukorere kuri aba bene wacu bari mu ibarabara tubakure kuko ntihateka ririmo rihari. Hanyuma kandi si kubana mu ibarabara gusa mugabo dukorera no kuri barya batanga amahera kuri barya abana bo mu ibarabara kuko ukure kuri amahera iri bijana aba amajana abiri kiba igihumbi hari n'abatanga yarenga uburiko uratuma ujya mwana ari bamwe wowe uri kuratanga. Tugira tuti hagarika kuko uri kuragwanya umugambi wa leta gusegereza n'icaha n'ugutanga uhereza amahera gusegereza n'icaha kuko murazye bajya abana bari mu ibarabara gikondise wabarimwo ugende baba bamerewe birateye isoni. Ni ukuvuga yuko aba bana bari ngaha mu gisagara cya Bujumbura cyane n'ahandi bose ntibava ngaha hari abazi bavuye ruguru nta zitandukanye. Navuze nti mu kibano byaranse kubera ingorane zashitse mugabo dushaka kumusubiza mu kibano nyine hariya nyine mugabo ikibano nazo gisubiramo gutyo gusa azubanza kwigisha.
Ivyo akaba abishikirije mu gihe hasigaye indwi imwe gusa kugira isango ryatanzwe n'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda ryo kubona abana hamwe n'abakuze basegerereza bose bakuwe mu ibarabara. Nkuko nabibabwiye mu ntango zano makuru ngo nta gihugu na kimwe cyo mu karere cyaterekanije kongerereza amafaranga azokwinjira mu kigega ku rugero ruteye ubwoba nk'u Burundi. Uwo ni umwihwezo w'umuhinga mu by'ubutunzi André Nikwigize, aho asigura ko iyongerezwa ry'amatagisi ku bidandazwa vya nkenegwa bigiye kuzunyura ubukene bw'abanyagihugu. Kurikira André Nikwigize, umuhinga mu by'ubutunzi.
Amafaranga y'uyu mwaka uzotangwa itariki imwe y'ukwezi kw'indwi umwaka w'2022 yerekana ko amafaranga azokwinjira mu kigega cya leta azokwiyongera ku bice 40%. Umuntu aca yibaza ati mbe icyo gitangaza mu butunzi bw'u Burundi cyo tuma leta yinjiza amafaranga menshi angana gutyo mu mwaka umwe ni iki? Tubamenyesha ko muri kano karere u Burundi burimwo nta gihugu na kimwe cyategekanije iyongerezwa ringana gutyo. Akarorero Tanzania yategekanije iyongerwa ry'amafaranga ku bice 9%, Uganda ibice 7%, u Rwanda ibice 5%, Kenya ibice 4%. Kandi ibyo bihugu byose biremanga ko ikiza cya COVID-19 n'intambara iri kibera mu bihugu bya Aziya byagize ingaruka zihambaye ku butunzi bwabyo, ariko mengo u Burundi nta ngaruka byagize. Icyumviro cya kabiri usesenguye iyo nteguro y'amafaranga usanga iyongerezwa ry'amafaranga azokoreshwa mu mwaka uza rizova mu iyongerezwa gasakisaki ry'amataxi ku bicuruzwa byose yaba ibikorerwa mu gihugu hagati cyangwa ibiva mu mahanga, yaba isukari, yesanse, eka n'ibindi biribwa byose biva mu mahanga, eka n'amaserivisi menshi nk'aya telefone n'ibindi, ku buryo bizogira ingaruka ku biciro by'ibiribwa n'ibindi nkenegwa, ubukene, inzara n'ukwiheba byiyongere. Umuntu aribaza ati ubu koko ico nico gihe cyiza cyo kuduza amataxi n'ibiciro by'ibifungugo?
André Nikwigize asigura kandi ko leta y'u Burundi itategekanije kandi imigambi ishobora kuduza ubutunzi bw'igihugu mu nteguro y'amafaranga izokoresha muri uno mwaka. Dusubire twumvirize André Nikwigize.
Mu gihe Abarundi bakenye kandi bashonje, igisata cyo kugwiza umwimbu no kugwanya inzara caronkejwe ibice bidashika 6% by'amafaranga yose ategekanijwe, bisigura ko kugwanya ubukene mu Burundi atari byo guverinoma ishyira imbere. Nk'uko tumaze kubishikiriza kenshi, u Burundi nta terambere rirama buzoshikira ridaciye mu burimyi. Mu kurangiza nagira mvuge yuko ubundi ishingwa ry'amafaranga ya leta ashingira ku ntumbero ya guverinoma y'umwaka uri imbere. Guverinoma irashira imbere imigambi mikuru mikuru 4 cyangwa 5 izoshinikira ku mwaka uri imbere, ku buryo haheze umwaka igira iti ngibi ibyo twari twiyemeje twabishitseko ku bice 80-90% cyangwa harabaye ingorane twabishitseko ku bice 40% gusa. None intumbero ya leta yo guteza imbere ubutunzi mwaka w'2022 ushira umwaka w'2023 niyi hategekanije iki kugira yogorore mu ngaruka u Burundi bwatewe n'indwara ya COVID-19 cyangwa intambara iri kibera muri Aziya ku butunzi bw'igihugu cy'u Burundi? Iyo ntumbero ya leta rero ntayo tubona mu mafaranga ategekanijwe umwaka w'2022 ushira umwaka w'2023.
Yari André Nikwigize, umuhinga mu by'ubutunzi. Naye mu gisata c'imibano abakozi b'ikigo c'igihugu ENAB kijejwe amatohoza ku bijanye n'uburimyi n'ubworozi mu gihugu barashima ko bahawe agahembo kabo k'amezi 2 mu birarane bari baheraniwe. Ariko naho biruko abo bakozi basaba abarongoye ikigo ENAB gukora uko bashoboye bakabaha n'ayasigaye. Gushika ubu bavuga ko bagiheraniwe ibindi birarane by'amezi yababa 4. Abakozi b'ikigo ENAB bose hamwe ni 170 bakaba bari mu ntara zose z'igihugu cy'u Burundi. Mu bindi by'ivyuma batumirira mate duherezera amakuru mu gisata c'impunzi.
Eh, rupeya.
Umwiheburo ni mwinshi mu barundi bahungiye mu kambi ya Nduta mu gihugu cha Tanzania inyuma yo kubazwa ibibazo mu mwiherero uriko urakogwa ku munzi zo muri iyo kambi kuva kuri uyu wa mbere. Izo munzi zivuga ko zatewe ubwoba n'ikibazo cabajijwe kijanye n'ico zigiye gukora hamwe zotahukanwa ku nguvu mu Burundi. Eric Niyonzima adushikane mu gihugu cha Tanzania.
Umwiherero kumenya aho impunzi z'abarundi bamwe ikambi ya Nduta bahagaze ku bijyanye no guhunguka uri kugirishwa n'uwaserukiye leta ya Tanzania, uwaserukishe hamwe HCR hamwe n'umwe mu bajejwe umutekano w'ikambi abo bita abasungusungu. Isoko rya cumi iyo kambi rivuga ko kuri uyu wa mbere humvirijwe impunzi zo mazone ya gatanu n'indwi. Mu byo babajijwe hakaba harimwo uko zovyifatamwo mu gihe vyoba ngombwa bagatahukanwa ku nguvu. Uyu n'umwe muri izo mpunzi abitwiganira.
Umuntu baramubaza ati mbega nta muryango canke inshuti yasize mu Burundi, bakabaza ati ni igihe catumye ihunga. Akabaza bati mbega mu Burundi warutunze biki, uno munsi ni uyuhe muntu ariko arakurikirana ubutunzi bwawe, mbega ni giki gituma udashaka gutaha? Ati ntamuzoshika UN ikaremegwa bagafata ingingo yo kubatahukana, wewe uzoca ubigenza gute? Ibibazo mwene ivyo nivyo bashoboye kutubaza ku munsi w'ejo.
Abo barundi bahungiye mu ikambi ya Nduta bavuga ko ibiriko biraba bitabahumuriza, bagatinya ko hoba hagira hatangure gushyirwa mu ngiro umugambi wo kubahungura ku nguvu.
Bamaze kutubwira ko vyoshika bakadutahana, ubwoba buba bwinshi cane gose kuko vyatumye duhunga mu 2015. Abene wacu mbonera kure twabatubana ku mitumba itandukanye, ari nabo twari dufitanye umubano mubi, baduhatira kudasiyunga n'iyo migambwe yabo, baduhatira kuja gukora amabi nk'ayo basanzwe bakora, natwe tukavyanka. Rero abo kugerera n'uno munsi niho bakiri. Aha nyene umuntu uwo ari we wese usanga mu mutwe afite ivyiyumviro bimwe bidasanzwe, aha impunzi zose zitekewe n'ubwoba, ntako turi bubigire, nta bundi bushobozi dufite.
Mu gihe abarundi babona ko icyo bahunze n'ubu kigihari, basaba ishirahamwe hashe gukora uko rishoboye kose mu kubavugira kugira hataha bavyishakiye. Mwomenya ko ico gikorwa cabandanije no kuri wa kabiri aho humvirijwe impunzi z'abarundi bo mu mazone y'icenda na cumi na kabiri. Igikorwa be n'ico kikaba caheruka gukorwa mu mwaka wa 2012 aho hariko hahungurwa ku nguvu impunzi z'abarundi zari zisigaye mu ikambi ya Mutabira. Ico gihe igipolisi ca Tanzania kikaba caranakoresheje inguvu, bamwe mu mpunzi barakubagurwa, abandi barahasiga ubuzima barashwe n'ico gipolisi nyene.
Eric Niyonzima tugushimire makuru yo kuri wa kabiri genekereza ya 2018 ruheshe umwaka w'ibihumbi 2022 naha agarukiye. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yombi. Nkengurukire cyane bagenzanje mu ruganda rwa FPA bamfashije gutorokanya aya makuru n'abafashije mu buhinga bw'ivyuma. Marie Ange irakoze nariko ndabashikiriza ndabike banuye. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho gutaha.